uthi apha ukuzilela ubomi kungekho namnye uzifelayo uba nokuba sisidle ubomi sibudlela iNkosi nokuba sithi sife sifela iNkosi nokuba sithi sidle ubomi nokuba sithi sife singabe iNkosi. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. We live for the Lord, and if we die for the Lord. Masindulule lenkonzo, sivuma sonke, iculo hymn 273, Nkosi sihlangene. Sisendlini yakho, iza nawe sesingene ebusweni bakho.